turabona mugihe cyane ku izina ni Alex de Gosnio Nyishyo. Aya ni amakuru yagoye biciye muri Embark yo kuwa kabiri itariki 21 z'ukwezi kw'indwi 2020. Uno munsi tubafitiye inkuru yihariye y'ukuntu ushobora kuronka imfashanyo yo kuriha amahera y'ideni ginzu muri ibi bihe bigoye bya COVID-19 canke corona. Imiryango myinshi ifise ikibazo canke ibibazo byo kuriha amahera y'inzu ku kwezi canke ideni ginzu kubera COVID-19. Amashirahamwe ajejwe gutanga ingorane zirashobora kufasha abantu bamwe bamwe bafise iyo ngorane, ariko bisaba ko ubanza gusaba iyo ngorane. Hariho itegeko rishasha ryasohotse ku bantu baguze amazu arivuga yuko amashirahamwe amwamwe afasha mu gihe usavye ko bakogabanya amahera uriha ku kwezi kunzu canke ukabasaba ukazoriha mu kundi kwezi, ariko bisabwa ko ideni ginzu yawe riba riri muri muramwe muraya amakampani canke muraya amashirahamwe. Ikirahamwe rya mbere ni Federal Housing Administration canke FHA, Veterans Administration, Lura Housing, Femin Mac, hamwe na Freddie Mac. Urashobora gusaba imfashanyo iyo company bisigura ko ushobora kubasaba bakagabanya amahera uriha ku kwezi canke ukabasaba ukazoriha mu nyuma mu gihe utayafise. Naho ingurane yawe yoba iri mu yindi company urashobora kuronka imfashanyo naho nyene mu gihe ubajije. Niyo wasaba kuriha mu nyuma ikampani nyinshi zizokwemerera, ariko umenye neza bakwemereye bazokwemera amezi ashika 12 gusa, hanyuma kandi umenye ko amezi utarishe azoca yongera ku ideni ryawe kugira ngo rizohere. Ikindi murashobora kumvikana n'ikampani uri mwenyene udashoboye kuriha amahera yose ku kwezi, urashobora kubabaza cyangwa kubasaba iyindi nzira ushobora gukoresha mu kuriha, bisigura ukuriha make make ku kwezi, ariko bizoca bitwara igihe kirekire kugira naho nyene ideni rihere. Ikindi mwamaze kumvikana ntabwo bazoguca amande yo gucegwa mu gihe mwavuganye neza. Iki kiza cya COVID-19 cyatumye abantu benshi bamererwa nabi, na cyane cyane mu kuriha ideni y'inzu byatumye abantu benshi bibagora. Nyimba ufise kino kibazo cyo kuriha inzu, turagusavye uze uvugane n'abajejwe ideni ryawe canke ideni y'inzu yawe. Hanyuma wumva ufise ikibazo cyo kuvuga icyongereza naho ukeneye imfashanyo y'ururimi, urabe munsi y'iyi video nimero ziri munsi, hanyuma uce uhamagara mu rurimi wumva wiyumvamwo. Turabashimiye cyane kwa mudukurikirana. Yari Alex de Kosnengishu, turizera yuko ano makuru abahimbaye, tubasaba kandi muyasangize abandi, mutibagira kugira like, share na comment, hamwe na subscribe kuri channel yacu. Naho ubutaha umwemana bahumugisha, murakoze cyane.